Jesus is a winner man, a winner man, a winner man. Jesus is a winner man, a winner man of all time.
Hiyo sio shida yako. Hebu chukua bagi yako, nataka nifunde, nataka kuchukua.
Shida haiwezi tokea mahali shida. Fikiria kuhusu hiyo.